E pāpouri tonu ana tētahi o ngā kaikawe kōrero no te tonga o Āwhrika i te mahi a ngā pirihimana ki aia i aia i Taupō. He mea whakatuaki ia mo te kawe tarutaru, engari hei tāna nā te kaikirikē i tute tute ai ia. E whai ake nei ko te pūrongo a Henarangi Goodman.
He patu wairua he whakaiti tangata, koe arā tēnei haita Vātango Beni no Āwhrika ki te tonga, mo te āhua i rahurahu tia ia e te ture, i tēnei hōtēra ki Taupō, i te pō o te rāhoro i Kuahipa.
I felt like a criminal. From the onset, I felt like a criminal. It's difficult to prove your innocence when you're presumed guilty.
I think it is racist. Definitely it was.
Tāpuri atu anō ko tā Michael Mintz, he hoa kairi poata, e whakapono kahana, tūturu he tohu kaikiri kē te āhua o ngā mahi a te ture i Taua Pō.
I was outraged. I really was outraged, and I said that to the police officers afterwards as well. It actually blew my mind that they could do what they did.
He oi hei tā Dave Murray, rangatira o te hōtēra nei. Ahakoa kārie i konei i Taua Pō. Kārie e whakapono ana i mahi tūkino ngā pirihimana.
We've always had a great relationship with the police, so you know I do find that hard to believe, but that's not for me to say. I'm certainly not Vata.
Ahakoa ngā whakapae i puta mai a Vata ngō Beni, ko tērā tonu hei tāna, e kore tēnei take e mauri atu e ia ki te kai komihana kai kiri iwi. Engari, kia whakapāha kē te tumuaki mō ngā pirihimana, mō ngā mahi a ngā pirihimana o te taone o Taupō nei, kia aia i Taua Pō.
A word from the police chief? And a word with the two officers, I'd really like to find out what their motives were.
Ahakoa e nei ku raku raku, ko tērā haita ngō Beni, tērā kē āna mihi nui, mō ngā manaakitanga ko ki te ia, ā kua rongo hoki, mai te nui ngātu o Aotearoa, me Taupō nei hoki. Ko Henarangi Goodman, mō te karere.